ngiphela kona igap GT4 wena office amzokhangisa umsebenzi wakho uphuthuma uzokhangisa ubuwezwe lonke ubuko mhlaba wonke njengoba sikhuluma nawe nje lapho sekhaya yenza sure ukuthi ke ungakhohlwa ukuthi subscriber each and every time ngabe ubukela iTV yethu ihamba phambili ngiyamthanda wenganza kwethu emakhaya kanti ke noma ngabe iliphi ibhizinisi noma umelaphi lapho sekhaya phuthuma nje uzokhangisa umsebenzi wakho ubonwe yizwe lonke kubonakale umsebenzi wakho uya phambili i-DMG TV4 yakhelwe ukuzosiza abantu ukuzokhangisa amabhizinisi asemphakathini. UNkulunkulu akubusise nonke enizosondela njengamanje.